Atumia tutiukira nigetha tuhike mahinda. Wamama wote.
Take you my